just want to. I'm ready to say that I do. When am I do, do, do? Ngakubona ngavele ngazithula. Akufumanga ngithule. Sakhikhaya lethu today.
Usuku oluyinjabulo kuthina sobabili kade salindele.
So into eyenzakalayo sibona imbali enhle la e-Road Park. So sizoyimbesa le mbali enhle namuhla.